abarundi barakunda makonje emwe mukintu bakunda ubabwiye konje bararikunda cyane nta kamaro rero uko kwicara mu biro ndabakuye mu biro bose iyi ndwi itangura n'indwi y'isuku uwo nzosaga yicaye mu biro nije nzomwikurirayo kandi kwa mbere nzazunguruka igisagara cyose uwo nzosanga mu biro nije nzomwisohorera abemerewe gukora abaganga bariko baravura nibavure abacamanza ariko bacimanza nibazice kuko nugira ngo abene gihugu boroherwe mugabo uwo nzosanga mu biro yicaye nibabanze bakubure duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikorwa nitwaheza kugira isuku duteje ku bindi bikorwa mubicishe ku maradiyo yose mubicishe ku maradiyo yose yose nta muntu n'umwe nkeneye akorera mu biro bazosura mu biro nje kwirabira ingene isuku rimeze bamaramare nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko tugwana n'umwasi umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo agwaye korera ngo mbe ko yokorera avuye kuki ngo urumva ngo amazi ngo arakenye ngo amazi mabi naho wayikuye mu biro ukoreramwo wayikuye iwawe murabonye nk'ahantu hari ikidengeri cy'amazi bagira ngo no gusharitza kumbe naho guta imyanda kugira ngo ibatere korera mugamuhuye ngo wese uko ntagwara korera murayigwara nyene nani mubonye ahiva ivaho dukorera aho umuntu akuburira munsi y'urutara